Kurukube, mvua inanyesha lakini huwezi kinga maji.
Mam, mvua ina ma virus. Corona, mam. Eh, it's all.